Baya khola isa picha bata botu bata botu
Ya 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 kolo swaye mashita mashita Ya 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 ya
Dishanotwa, dishanotwa, dishanotwa.